1 4
no no se me
4 2 8
enough
4 3 12 4 4 16 4 5 20 no 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40